Hey, unampa moyo wako mtu aliye litoboa lipua lake. Uko serious kweli wewe?